anachukua, anaweka, wa. Anachukua, anaweka, wa.
Usiniguze, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
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 Corona, corona,
corona, corona,
corona.